walaalayaal soo dhawaada muqaalka 2000 iyo boqol warbaahinta Southern Media Corporation.